Ngabe le nto engicabanga ukuthi yona le?
Hawe ma nkosi yami, congratulations mami.
Sasasinhle.
No.
Yabona senza into namahloni.
Ingekho njalo amahloni mizwana wenza leyo ngane.
So yazi ukuthi ntombazana nomba?
Ai angakazi.
Usinesikhathi singanani ke?
Ai isikhathi nje esincane.
Ngiyathemba ukuthi intombazane.
Hayi bonke kube intombazane uze umfana.
And we have to baby this girl.
Futhi no siswami ke naye umethi ingane zenu izowabangani.
Oh come to you. Ufuna ini?
Eh bengicela i soft jet
i jet noka.
Ngiyabonga.